Let's go. Yeah, gala makama ndishtaka zinzala ndishtaba mazala ndichobi mikaba yaba matala banobucheka labo kwenza manyala besenza bantwana besenza khele khele ngobumene menega machefele nasi bakafele besi bathumele parlamente bo isakele mabasetele sisi firi firi benzi wili wili ngamanzi ntinti balanga manqindi thina sigwinyi ngwiqi sibukele tvini abavisi sisi ubabathini konkonkonko khali ziqo pay the money ufake ngxolo ba ndongondongo banayo nenyongo kuse kwangcono abantwana besikolo. AV nangoku eyasezilalini.